safan garaado yinkan xirnahay heerkan gaariyo xilkaba adigaale adaale gubaabinteeda garabaha xidigaha ku safan garaado yinkan xirnahay heerkan gaariyo xilkaba adigaale adaale gubaabinteeda garashiyo
Gisinimo adiga igu dhirigeliyo garabkayga noqdayo kalsooni isiiye kuma goyn kare maxaanta ogow gisinimo adiga igu dhirigeliyo garabkayga noqdayo kalsooni isiiye